Walking in the sun in the round and round, I can believe love is in the round. Walking in the sun in the round and the round and the round. Look at your for me. Chance and the music starts to play. Whoa, 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 whoa